twakoranye kugira ngo duhinduke wagiye arashikiriza amajambo yavuze ati tuvuge ngo sinzosubira sinzosubira duhinduke twese kugira ngo iki gihugu cyacu tukigire igihugu cy'Imana igihugu cy'abaherezi igihugu n'Imana yumva yuko atahandi yo kwibera atari iwacu none rero tuze tuzi uko uko guhinduka kujanye no guhindura igihugu cyacu kigire iyindi sura abarundi bahindura isura babonye wese abona ati nabantu bubuntu abantu bishoboye atarabasega turipfuza yuko muri kigikorane tugiye koko kuragana n'Imana ivyo tugiye gukora kugira ngo cyagihugu cy'amatanubuki gishikigwe inkerebutsi burya nishira kubute kandi burya inkerebutsi icumura gake nta mwanya wo gucumura ifise ariko ikinebwe nta kindi ciyumvira atari kwiyumvira ingene kiza kubaho mu byo kitarondeye igicumuro bikabumanye uko turakoranye kandi kugira ngo tuze turahana impanuro indongozi kumenya guhanura abandi indongozi kumenya gutanga karorero hariho ibintu bibiri twigira kuri Paulo Paulo arahanura akavuga ati nimuve muri izo ngeso mwinjire mu ngeso nziza muwahora yiba nareke kwiba kugira ngo akore ibikorwa bimuteze imbere ateze imbere n'abandi arahanura indongozi nziza nihanura